Hey, they say I won't reach my final line. Well, guess what? I've been walking the long way. Zula Zula mfuna le way. I'm gonna do this on my way. Zula Zula mfuna le way. I've been walking the long way. Zula Zula mfuna le way. I'm gonna do this on my way. Zula Zula mfuna le way. Kaule zuzuzu fige. Izinyawo zami zizumbeka. 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 Kaule zuzuzu fige. Athi ngiphuthume kungaze kubonakale. Ngakamoshakali ngifuna yonke imali. Wenomalanga uyenzela yekulaka. Sekuphela unyaka, inyanga sengihambile, ngihambile. Zuze ngifike, mabachile.